ni e kule ala ona ona e kule makamai hilei maui kupoli he aloha e aloha la aloha oe kuipo he aloha e aloha la e aloha la e a e kulei kua keni keni ma kupoli mai o Yeah,